Haufukuzwi. You know that one day, maybe today, you look around and you're not the same. Ni tabibu wa karibu. Ni tabibu wa karibu. Tabibu wa karibu. Tabibu. Tabibu. Where do you go when you know umefika mwisho? How can it be? Yesu, anaweza ni wako.